And Naye bese kuphumeza esekhiphile futhi ufaka uzophinda because of